that. But now, kunalento yokuthi thina amantombazane we encourage rape by indlela esiqhwa ngayo. Then, who changes who say, oh, intombi ayibonakala kanjani?